ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu y'i Karungi na FM 104 n'ibice bitatu y'i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda yamaganye ibitangazamakuru bishyize hamwe mu muryango wiswe Forbidden Stories, bigaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi bw'u Rwanda byita ubw'igitugu. Leta ya Tanzania kuri uyu wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi barenga 1000 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu.
Batashe ku ngupu mu Burundi, bamwe bagenda bararira. Babaye UN n'ukuru. Beshi bahebye, natwe ntitugiriye tuje, bamwe twarabuza abacu. Isingiriyo onja, singiriyo napuye, singiriyo tuje. Abantu beshi bariko baragogwa, bariko bararira UN dutaba.
Umwe mu mpunzi z'abarundi mu Burundi kuri uyu wa gatatu, isoko rya Ruvumera riri mu mujyi wa Bujumbura ryamaze amasaha agera kuri nirifunze kubera impamvu z'umutekano. Ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndikumwe na Diane nini na Hazwe.
Amakuru yacu tuyahereye muri Afurika y'Epfo, aho abanyagihugu muri ico gihugu baraye bitabiriye amatora afatwa nk'arimwo ubupfindo abaye muri ico gihugu kuva cikukira intwaro ya karyamisha miryango apartheid hari mu 1994. Ibipimo vyashizwe ahabona vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ushobora gutakaza ibibanza vyinshi mu namashinga mateka. Bikaramuka bigenze uko bizuwa ruga mbere bibaye kuva ANC ifata ubutegetsi hari mu 1994. Abatoye ejo kwa gatatu batoye abazoserukira intari 9 n'abashinga amateka. Aba ni nabo bazoheza bagatora uzoca aba president wa Afrika y'Epfo. Umugambwe ANC uri ku butegetsi ukaramukuronsa abashinga amateka benshi amahigwe yuko president Cyril Ramaphosa aramutswa ico gihugu kuri no nshuro aguma ku butegetsi azobaye menshi. Uronse abashinga amateka kabake naho umugambwe ANC ushobora kuzoba utakaje ubutegetsi umaze kw'imyaka 30. Ukiri ku mugabane wa Afrika muri Sudani, uruhande rw'igisirikare gifise ubutegetsi muri ico gihugu rwanse kuja mu biganiro vy'amahoro biruhuza no murwi wa gisirikare uzwi nka Rapid Support Force RSF mu Funyapfunyo ugwanira gushika ku butegetsi bwa Sudani. Malik Agar icegesha General Abdel Fattah al-Burhan arongoye ubutegetsi bwa gisirikare yavuze ko batazofa bahonyo jikirenge mu biganiro kiretse bishwe. Majambo yiwe yagize ati ntituzoja ijeda, ababikeneye baraza batwicire ngaha mu gihugu cacu hama ibiziga abavyikorere babitwareyo. Ijeda nico gisagara gisanzwe kiberamwo ibiganiro vy'izo mpande zibiri muri Arabia Saudite. Uruhande rw'abasirikare bafise ubutegetsi bwa Sudani ruvuza no majambo inyuma y'ibiganiro umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yari yagiranye na General Abdel Fattah al-Burhan amusaba guheza intambara no gusubira ku meza y'ibiganiro. Uruhande rw'umugwi wa gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces narwo rwavuze ko rwiteguye gusubira mu biganiro. Naho biri uko nta ruhande na rumwe rwigeze rukurikiza amasezerano y'amanama yabaye imbere arimo ahanini ayo gutanga agahengwe. Hagataho ingwano ikaze irabandanya mu burere bwo mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Sudan Khartoum. Abanyagihugu bavuze ko biriwe bumva ibisasu birimo ivyarungitswe n'indege n'ibibombo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko Korea ya Ruguru ejo kwa gatatu yakororeye muri Korea y'Epfo ibipurizo bishika ku 260. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko ivyo bipurizo vyibara ribonerana vyarimwo ubutumwa bucafuza Korea y'Epfo amazira ntoke, ibikoresho byo kwihanaguza mu kazu ka surwumwe, ivyondo, imyanda mikuru y'ibikoko n'ibindi bicafu binuka. Ibimenyesha makuru vyo muri Korea y'Epfo bivuga ko Korea ya Ruguru yakororeye ivyo bipurizo mu gihugu cose. Ibibanza vyakorokeyemwo birimwo amabarabara acamwo imiduga myinshi n'abantu benshi, imbere y'inyubakwa zibamwo abantu, ibanza bigenderwamwo abantu benshi mu icungararo yose ya Korea y'Epfo irimo no mu rwa mukuru Seoul. Abategetsi ba Korea y'Epfo bace bihutira kurungikira ubutumwa mu matelefoni y'abanyagihugu bwabuza kuva mu mihana yabo. Igisirikare cha Korea y'Epfo cavuze ko ivyo Korea ya ruguru yakoze ari ubisha bugayitse ibunyangwa ku rwego rwo hejuru ry'amategeko mpuzamakungu kandi byabangamiye cyane umutekano w'igihugu. Mu itangazo yo Yong umushiki wa Kim Jong-un atwara Korea ya ruguru yasohoye yishimiye iki gikorwa avuga ko ari icirubwenge ingabire nziza itabesha kandi yerekana ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro kwa nyagihugu ba Korea ya ruguru. Impande zitandukanye zo muri Korea y'Epfo zavuze ko itangazo rya Yo Jong ari iry'agashinyaguro. Mu ntango zinondwi Korea ya ruguru yari yagabishije ko izo kwihora inyuma yaho umwe mu baharanira agateka kazina muntu azwi cyane muri Korea y'Epfo arungitse ibipurizo bigera kuri 20 birimo ibipapuro bivuga nabi ubutegetsi bwa Korea ya ruguru n'ibikoresho birimo indirimbo za Korea y'Epfo zibujijwe kuvugirizwa mu ya ruguru. Tuce tubibandaniza mu yimirimo ibitegiri by'abashomeri muri rusangi bizogabanuka ku isi hose muri uno mwaka w'2024. Ibi bivugwa n'igisata cha ONU kirabivy'akazi Organisation Internationale du Travail OIT mu funyo cyavyerekanye muri raporo yacu nshasha ivuga ko muri rusangi abari kubararondera akazi ku isi yose ari miliyoni zirenga amajanane. Muri iyo raporo igisata cha ONU OIT kivuga ko ku isi yose abashomereye ari ibice 4 n'utundi duce 9% mu mwaka uheze bakaba bari ibice 5%. Ibi biharuro biri hasi ivyo OIT yari yatanze nk'imburi zavuga ko mu bihugu bitunze abashomeri bazokwiyongera cyane kubera ubuhinga butuma amamashini akora bumwe mu buzi bukorwa n'abantu. Igisata cha ONU kirabivy'akazi kibandanya kivuga ko hacibonekeza ubusumbasumbane mu buzi na cyane cyane ku bagore baba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere.
Urakoze Diane nini na hazwi mu komeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresse yacu ni Radio Yacu
iwanyu mu ntara.
Anzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda yamaganye ibitangazamakuru byishyize hamwe mu muryango wiswe Forbidden Stories bigaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi byita ubw'igitugu bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byanditse ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro. Ibyo binyamakuru biravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bukora uko bushoboye kose kugira ngo bucecekeshe abatavuga rumwe nabwo kugera no kubari mu bihugu by'amahanga. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika muragezwaho na Geoffrey Mutagoma.
Ibyo bitangazamakuru bigera kuri 17 biravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bwibasira cyane abatavuga rumwe nabwo bari mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nko muri Sweden, mu Burundi, mu Bubiligi, muri Afurika y'Epfo, muri Tanzania n'ahandi ku isi. Ibyo bitangazamakuru bihuriye mu cyo byise Forbidden Stories, inkuru za kirazira ugenekereje mu Kinyarwanda. Ku Rwanda bivuga ko bifite ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza icyo byita amayeri ajyanye n'iterabwoba ndetse n'uburyo bamwe mu banyarwanda ba mu mahanga nk'impunzi bagenda urwirengero. Forbidden Stories iragaruka cyane no ku banyamakuru bahunze bikavuga ko bageze hanze ubutegetsi bw'u Rwanda bukabahozaho ijisho. Ugaruka cyane mu nkuru icukumbuye ku Rwanda ni Jean Bosco Gasasira umaze hafi imyaka 14 mu buhungiro. Uyu wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuvugizi yabwiye Forbidden Stories ko yahunze u Rwanda mwaka 2010 nyuma yo gushyirwaho ibikangisho byinshi. Akavuga ko nyuma y'amezi make ahunze uwari waramusimbuye by'agateganyo kuri uwo mwanya yiciwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'icyo kinyamakuru abategetsi bakagihagarika. Gasasira yabwiye ibinyamakuru byibumbiye muri Forbidden Stories ko nubwo yaje guhabwa ubuhungiro n'igihugu cya Sweden, icyo yise amayeri y'iterabwoba ryo kumugendaho yakomeje. Umuryango Forbidden Stories uvuga ko wiboneye inyandiko yavanywe mu majwi y'ikiganiro cyo kuri telefone umusirikare mukuru w'u Rwanda Jack Nziza yaganiriye na Maneko wari ushinzwe gukurikirana gasasira. Irihuriro ry'ibinyamakuru bicukumbura rivuga ko nta gihe cyashize ibyo bibaye umudiplomate w'u Rwanda akirukanwa ku butaka bwa Suède bikemeza ko yaziraga gukora ibikorwa by'ubutasi ku mpunzi z'Abanyarwanda. Mwaka 2013 naho urukiko rwo muri Suède rwahamije uwo Maneko icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutasi binyuranyije n'amategeko. Forbidden Stories ivuga ko mu byashingiweho muri urwo rubanza harimo n'amajwi y'icyo kiganiro yagiranaga na Jack Nziza umusirikare w'ipeti rya General mu ngabo z'u Rwanda ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Forbidden Stories ivuga ko ibyo bitakomye mu nkokora ibikorwa byo guhiga gasasira. Ikemeza ko mwaka 2021 ikinyamakuru Journalisten cyatangaje ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda muri Suède yaba arahaye wo muryango wa gasasira miliyoni 5 z'amakrona akoreshwa muri Suède, no kuvuga asaga miliyoni 690 uyavunje amafaranga y'u Rwanda, ayo kikavuga ko bayahabwaga nk'ingurane ngo batange imyirondoro yaho gasasira aherereye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Turacyavuga ku byatangajwe n'umuryango w'ihuriro ry'ibinyamakuru Forbidden Stories. Mu mazina y'abanyapolitiki, Forbidden Stories ivuga ko bahunze ubutegetsi bwa Paul Kagame ariko bakanga bakurikiranwa n'iyo bahungiye, harimo Patrick Karegeya wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda akaza kwicirwa muri hoteli i Johannesburg muri Afurika y'Epfo anizwe. Harimo kandi Kayumba Nyamwasa wigeze gukorera ubutasi bw'u Rwanda anaba umugabo w'ingabo zarwo. Uyu Forbidden Stories ivuga ko yarokotse ubwicanyi kandi ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanzuye ko ibikorwa byo kugerageza kumwivugana byari bishingiye ku mpamvu za politiki, ndetse ko inyandiko z'imikirize y'urubanza zerekanye ko abari babiri inyuma ari itsinda ry'abantu bo mu Rwanda. Naho mu mpirimbagiza uburenganzira bwa muntu ho amazina agarukamo harimo irya René Claude Mugenzi. Uyu ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories bivuga ko yemenye ko Leta y'u Rwanda irimo kugerageza kumwivugana nk'uko bikubiye mu nyandiko yo mu biro bya polisi ya Londra mu Bwongereza uyu muryango ufitiye kopi. Nyamara uyu muryango uvuga ko Leta y'u Rwanda ibyo yabihakanye. Ahandi naho umunyamakuru w'umunyakanada kazi Judy Rever mwaka 2014 yasabye uburinzi bw'inzego z'umutekano z'ububirigi ku buzima bwe avuga ko bwari bubangamiwe n'u Rwanda. Ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories kandi mu nkuru yabyo byemeza ko abategetsi bumviriza batavuga rumwe nabwo bakoresheje ikoranabuhanga rya Pegasus. Biravuga ko hagenda hagaragara impfu zitera amakenga ishimutwa rya hato na hato no kwibasira abavandimwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Forbidden Stories yavuze ko bumwe mu buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashisha harimo ubushimusi, amaruzi no gutera ubwoba hakoreshejwe telefoni zitazwi. Ku bushimusi, uyu muryango ugatanga urugero rwa Joseph Mazimpaka wahoze mu gisirikare, ivuga ko yashimutiwe n'ingenza z'u Rwanda muri Tanzania ariko akaza gutoroka. Hazamo kandi irya Paul Rusesabagina. Uyu Forbidden Stories itangaza ko imyaka ibiri mbere y'uko ashimutwa, ni ukuvuga mu mwaka 2018, yaba yaraburiwe ko hari igikorwa cyo gushaka kumuroga bikozwe n'inzego z'ubutasi bw'u Rwanda. Ibyo bitangazamakuru biranavuga ko bifite ibihamya ko hari abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23, bigashimangira ko bifite n'ibimenyetso kuri bamwe mu basirikare b'Abanyarwanda bagwa mu ntambara ibera muri Kongo. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi byose ubutegetsi bw'u Rwanda bubikora bugamije gucecekesha no kubiba umwuka w'icyoba mu bantu. Bwana Lewis Mudge, umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ishami rya Afurika yo hagati mu kiganiro ahaye Forbidden Stories, avuga ko ubutumwa u Rwanda ruba rurimo gutanga kuri aba bantu bari hanze y'igihugu busobanutse cyane ko ari ukubabwira ko ruzabacecekesha. Ibi kimwe n'ibindi bikubiye muri izi nkuru zicukumbuye za Forbidden Stories guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure. Mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byashyize ahagaragara rivuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'abakoresha itangazamakuru bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage muri rusange bagamije inyungu za politiki. Muri iryo tangazo, Leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro uretse kuba bigambiriye kudurumbanya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe muri uyu mwaka, ndetse no gukomeza gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 kuri ubu ukawarizwa muri Congo.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Tukivuga ku Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije Eugene Barikana wahoze ari umudepite mu Nteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yategetswe kwishyura ihazabu ingana n'amafaranga 500,000 y'u Rwanda. Kigali, Eric Bagirubusa.
Akabati gashaje kari mu nzu bwa Eugene Barikana yahoze abamo nyuma kaza kuyigurisha atakigakoresha, niko abatanga buhamya bemeza ko basanzemo izo ntwaro aregwa gutunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izo zigizwe na grenade yo mu bwoko bwa stick ndetse n'ububiko bw'amasasi 10 yo mu bwoko bwa AK-47. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge asoma iki cyemezo. Bwana Eugene Barikana wahoze ari intumwa ya rubanda mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ntiyari mu cyumba cy'urukiko. Uruhande rw'ubushinjacyaha narwo ntirwari ruhagarariwe. Ubushinjacyaha mu kirego cyabwo busobanura ko izo ntwaro zabonetse mu kabati Barikana yari yagurishije uwitwa Hitimana ni nyuma yo kwimuka mu nzu yari atuyemo ku Kivugizi Nyamirambo mu Karere ka Nyarugenge mu Mujyi wa Kigali. Nitwabashije kumenya igihe yaba yaratangiriye gutura muri iyo nzu n'igihe yayimutsemo. Barikana kiregura avuga ko yasabye wari ubonye izo ntwaro muri ako kabati gashaje kuzisubiza aho yahoze atuye, ariko abakozi bakazipfunyika mu gitambaro bakazishyira mu ndabyo hafi y'igipangu. Ubushinjacyaha buvuga ko zatahuwe n'abandi bakozi bazwi nk'abakarani bari bagarutse gutwara ibindi bikoresho bya Barikana bahita batabaza inzego z'umutekano. Uregwa haba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha no mu rukiko yemera icyaha akavuga ko atarazi ko atunze izo ntwaro. Ibi bikamubera umwanya wo gutakambira umucamanza avuga ko mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 akorera igihugu atigeze agambirira kukigirira nabi, akavuga ko atarazi ko azitunze. Barikana kabura nakeka ko byashoboka ko izo ntwaro aregwa zaba zarageze mu kabati yahoze atunze mu gihe yari ari prefe wa prefegitura ya Kibungo. Yumvikanisha ko iwe habaga abasirikare bamurindiraga umutekano ndetse na ubwe yari yarahawe imbunda ntoyo mu bwoko bw'amasotera yo kwirinda. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cy'imyaka 2 muri gereza, ariko Barikana uvuga ko byamugwiririye akabura na yemera icyaha akanagisabira imbabazi ari nako yasabaga gukurirwaho igifungo. Umucamanza agasesengura akavuga ko mu gihe Barikana yatungiye izo ntwaro atigeze agira urwego rubishinzwe amenyesha iby'izo ntwaro. Urukiko ruvuga ko atigeze amenyesha n'uwo yagurishije iyo nzu ko harimo izo ntwaro. Rwavuze ko uregwa atagaragaza uburyo izo ntwaro zageze aho yahoze atuye ndetse naho yaba yarazikuye. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yanzuye ko uyu wahoze ari umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ahamwa n'icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko agomba kugihanirwa. Yavuze ko kuba Barikana aburana yiyemerera icyaha ubwabyo bimutsindisha. Yavuze ko kuba yaraburanye yemera icyaha atagora inzego z'ubutabera yanyuzemo bimubera impamvu nyoroshya cyaha. Umucamanza yasobanuye ko Barikana yagombye guhanishwa ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga cyangwa se igihano cy'igifungo kingana n'umwaka umwe muri gereza. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yamuhanishije kimwe muri byo ariryo hazabu rya miliyoni imwe, ariko kubera Barikana yaburanye yemera icyaha yamuhanishije gutanga ihazabu ingana n'amafaranga 500,000. Ku ngingo irebana n'igarama ry'urubanza ringana n'amafaranga 10,000, umucamanza yarimusoneye. Yasobanuye ko Barikana burana afunzwe. Eugene Barikana wahoze ari umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yatawe muri yombi kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu, isoko rya Ruvumera riri mu mujyi wa Bujumbura ryamaze amasaha agera kuri ane rifunze kubera impamvu z'umutekano. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Ubwo abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikira ngaho ku isoko rya Ruvumera riherereye muri zone Buyenzi komine Mukaza, basanze imiryango yose igenjiramo yugaye, abadandarizamwo n'abasuma bose bari hanze. Hari igihe cy'isaha zitatu mu gihe isoko rifunguwanye n'izina isaha imwe n'igice z'agatondo. Nk'uko amasoko yacu abitubwira, na mumenyesha makuru canke undi wese yari yemerewe kugira ifoto afata canke amajwi ku biriko birabera muri ico kibanza. Abajejwe umutekano mu gipolisi bari kumwe n'urongoye iyo soko nibo batanze itegeko ko atamumenyesha makuru yemerewe kugira ibyo afata baca babategeka kuva muri ico kibanza. Igitangazamakuru ca leta arico RTNB televiziyo y'igihugu niyo yonyene yahawe uburenganzira bwo gufata amasanamu, naho nyene bakaba babwiwe ko batagomba gufata amajwi y'abanyagihugu. Haheze amasaha arenga atatu urongoye iyo soko ya Ruvumera Eric Baseka yaciye akoranya inama y'abadandaza bose bari babujijwe kwinjira abaharangurira abaguzi ndetse nabo bajejwe umutekano yaciye abamenyesha ko ku isoko ryugaye mu Kiringo cayo masaha yose arengane ari mvuze umutekano utifashe neza muri iryo soko ugusaha ntiyagiye mu idonido isigura icateye uwo umutekano muke ikindi yabamenyesheje nuko abo bita abamasayi ndetse n'abandi batembereza ibidandazwa ngaho mu isoko no hanze yaryo bihagaritswe kugeza basabye ibibanza byo gukoreramwo abandi babujijwe kudandaza nabasanzwe badandariza impuzu hasi mu isoko aho bita muri Vayura inyuma y'ibyo isoko ryaciye rifungurwa yamara bamwe mu bahakorera batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko bafise amakuru ko hoba hari ibigwanisho byashizwe muri iryo soko ku mugoroba wo kwa kabiri ku igenekerezo rya 2028 ku kwezi kwa gatanu uyu mwaka ayo makuru avuga ko hari umwana yahawe n'umuntu ibigwanisho birimo grenade abyinjiza muri iryo soko mu nyuma aza gufatirwamwo gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kuronka amakuru yimbitse kuri ayo magrenade yoba yinjijwe mu isoko abo bafise utwabo muri iryo soko banabwiye abakunzi bacu ko bafise ubwoba kwizo grenade zigenda zitegwa muri iryo soko zishobora guturika umwanya n'umwanya abantu bakibwa ku murango izuba riva ibyo bavuga ko ashobora kuba ari n'amayeri iyo gushaka kwiba hakoreshejwe ubwo buryo na cyane cyane ko atari ubwa mbere hibonekeje ibyo bigwanisho muri iryo soko basaba ko iryo soko ryocungegwa n'abasirikare na cyane cyane ku nzira zose zishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi zirimo n'umufurege ugenjiramwo usanzwe utwara amazi ariko mu gihe cici na cyane cyane ko atamazi abarimwo abantu bakaba bashobora kuwucamwo kuko ari munini cyane urongoye igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana abajijwe na bagenzi bacu mu Burundi kuri ico kibazo yabamenyesheje ko ataco abizi ko kuko atacegeranyo umukuru w'iryo soko aramuha nta kindi yarengeje ko isoko rya Ruvumera haheruka kwaduka umuriro ku igenekerezo rya kabiri uku kwezi umwaka w'2024 ku ruhande rumwe rwaryo mu nyuma urazimwa atabyinshi bihononekariye nayo mu kwezi kwa gatatu naho muri iyo soko nyene haratowe ibigwanisho bigizwe n'amagrenade Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
rero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
leta Tanzania kuri wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi barenga 1000 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu abashubijwe mu Burundi n'abatari bafite ibyangombwa byo kuba impunzi inkuru ya James Joven
ibyo bitegiriye byatanzwe n'umurongozi mukuru w'ibiro by'abimukira mu ntara ya Kigoma bwana Remigius Pesambiri nyuma y'icyo gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi mu gihugu cy'u Burundi benshi muri bo bajyanywe Rutana kibitoke ngiteranye na Cankuzo bwana Pesambiri yashimangiye yuko icyo gikorwa kiri mu migambi ya leta ya Tanzania yo gutahukana impunzi zose yatarenze umwaka turimwo kandi yuko iyo ngingo yafashwe bivanye nuko izo mpunzi hafi 178 atarupapuro bafise rubaranga kandi bataronswa imfashanyo
mahesabu yanatuonyesha kupitia taratibu na records za kwenye makambi wanapatikana kama 1000
ibiharuro bitwereka yuko hari impunzi zigera ku 178 dutahukana uyu munsi munsi bose nta rupapuro bafise rubaranga ko ari munzi gutyo biboneka ko atanategeko bakurikije mu kwinjira mu nkambi ari nayo mpamvu tubatahukanye harimwo abakenyezi abana imisore n'abageze mu zabukuru ni ngombwa ko basubira iyo bavuye mu gihe ataburenganzira bafise bwo kwitwa impunzi
kama idara ya wakimbizi hayatambui wanarudishwa sasa wahamiaji na wahamiaji naanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka sisi tutakuwa tunarudisha kwa hiyo mkuu wa makazi atakuwa analeta ofisini sisi tunarudisha
mubitigiri dukura mu biro bya bimukira mu ntara ya Kigoma kuva mu mwaka w'2017 impunzi zidafise biziranga zirenga hafi 9,800 zaramaze gutahukanwa ku nguvu na leta ya Tanzania naho benshi muri bo bongera guhungira mu bindi bihugu bibanyi abandi bakagaruka Tanzania mu gihe basanga icyo bahunze kitarakemuka ku ruhande rw'umurongozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu Bwana Barnabas Sebastian we yagabishije impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu zagiye ziraha ikaze inshuti zabo zihunguka zikongera guhunga mu gihe bitemewe n'amategeko yavuze ko uwo bazosanga yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga nawe azocatahukanwa ku nkoni
uwepo wao hapa ni kinyume cha sheria na kwamba wakiwepo hapa usitarajie kwamba watapewa hizo fomu za kuweza kupata huduma za chakula, elimu wala afya.
Watuye hano mu nkambi mu buryo butemewe n'amategeko. Gutyo ntibizere ko bazoronswa ifashanyo yari yo yose. Twaramaze kubwira impunzi yari yo yose izi neza ko yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga. Imenye ko bitemewe n'amategeko kandi nabo tuzobaka ubuhungiro nkaba turiko turatahukana uyu munsi.
Hadhi ya ule uomba hifadhi. Kwa hiyo watanyang'anywa hizo hadhi endapo wataendelea kuwapokea hawa watu ambao wanakuja kinyume cha sheria.
Naho biruko bamwe muri izo munzi bavuga ko nyabu na mutekano wabo tarakemuka ari nayo mpamvu bahungutse bongera barahunga mu gihe basanze umutekano wabo dakwiye kubwiye mpamvu batakambira leta ya Tanzania kubemerera ubuhungiro kibure kubimurira mu bindi bihugu
batashe ku ngupo mu Burundi bamwe bagenda bararira rabaye UN n'ukuru beshi bahebye natwe nitugiriye tuja mwe twarabuza abacu nsingiriye onja singiriye napuye singiriye tuja abantu beshi bariko baragogwa bariko bararira UN dutabara
bari bakwiye kuturaba kuturi impunzi nitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona bari menga ni intambara ahubwo tiko turahunga ubugira kangahe dusubira twaje tu kwambara sabagi
murabukuntu mu tugarukira ko natwe tukaba impunzi mu bandi guko tumerewe nabi
imigambi yo gutahukana impunzi zose zahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 iriko irabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu leta ya Tanzania ikeneye kubona ko uyu mwaka uba uwa nyuma muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi zose z'abarundi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ikibura bakarya n'umunyu n'itabi umushe mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio ijwi rya Amerika
Yeah. batanga makuru